Through the dark woods and into the night.
Ha!
I'm coming for you to give you a fright. Da 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 da.